gone.
Futhi uRosa Sibonelo nesheshana ukuthi umkhonto wesizwe uyashanela, umkhonto wesizwe uyagwaza, usephinde futhi wagwaza futhi elinye futhi ilungu akade silazi kwelinye iqembu. Bongani Baloyi esamazi njengemeya lapha ne-Mid Valley, samazi kwi-Action SA, samazi kwi-DA, wakwafomisha ngisho i-political party yakhe. Lensizwe sivele athatha isinqumo sokuthi yabona-ke manje wasekunje okuyilona party engiyoyijoyina i-MK. Lensizwe lena sijoyine i-MK ngokukhulu ungazisoli nokukhulu futhi ungaxolisi. Asingandakhulu ngamagama, asidedele ividiyo lapho khona abantu bale eSoweto bekade beyamukela lensizwe lena bethi welcome to MK, nali-ke ikhaya lakho elisha. Singenza ukuthi abanye abantu bazibuze ukuthi kahlahle yini le kwi-MK, cause abanye abantu basuka amanye ama-political parties baya kwi-MK, abaya kwelinye iqembu.